Kwizina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda. Ora numukama. Ego cyane umukama nasengwe na bose. Twebwe twarengutse mu ngoro yiwe. Tuze tumugururira umutima, tworoheje umutima kugira ngo inema yiwe iduhindure, idutagatifuze. Tubanze twigaye akabi kacu ngo tubone guhereza iyi nkuka n'umutima ugororotse. Ndirega ku Mana rugira byose no kuri mwebwe bene wacu, kuko nacumuye cyane mu byiyumviro, mu mvugo, mu ngiro no mu kuyobagiza ibyo nategerezwa. Niko naracumuye, cumura mbizi, cumura ntibigira nkana. Nicyo gituma ntabaza Mariya muhimbazwa yamyara umubikira n'abamarayika n'aberanda bose, na mwebwe bene wacu munsabire kumukama Imana yacu. Imana rugira byose nitugirira ikigongwe, maze niyamara kuturekurira ibicumuro byacu iduha ubuzima budahera.
Thank you.
dusabe mana mushobora byose kandi wamaho mukutugabira kubw'imbabazi nyinshi dufitiye uhora uturengereza ibyo twari dukwiye n'ibyo twari kwizigira nyene nudushungururire ko rero ikigongwe cyawe mukuturekurira ibiduhagarika umutima no mukutwuhirira ukaduha ibyo tutotinyuka gusaba tubigusabishije Yesu Kristo umwana wawe ari we mukama wacu we mana musangi y'ubuzima n'ingoma hamwe na mutima mwera ndubuno mu myaka yose
ibyo dusoma mu gitabo cy'amamuko mu ntango y'irema umukama yavuze ati ntibikwiye ko umuntu akuma wenyine nzomuronderera umugenzi bakwiranye umukama arongera kubumbabumba ibikoko byose byo mu ishyamba n'inyoni zose zo mu kirere hanyuma abitsanira umuntu ngo arabe uko abyita kimwe kimwe cyose cyategerezwa kugumya izina cyahawe n'umuntu umuntu rero arakwiragiza amazina ibikoko byose inyoni zo mu kirere n'ibitungwa byo mu mirima mugabo nta mugenzi bakwiranye yasanzemwo umukama rero arungikira umuntu itiro ryinshi arasinzira amukuramwo igufa rimwe ry'urubavu mu nyuma arateranya aho ryavuye umukama afata rero rya gufa yakuye mu rubavu rw'umuntu arikoramwo umugore hanyuma amuzanira nyamuntu uno rero acashiritwe hejuru ati ubuho rero uyu ni igufa ry'amagufa yanje kandi n'umubiri w'umubiri wanje azokwitwa umugore kuko yavuye mu mugabo nicyo gituma umugabo azoheba se na nyina akunga ubumwe n'umugore bagacika umubiri umwe iryo ni ijambo ry'Imana
Umukama naduhezagire imisi yose y'ubuzima wacu Ahiri wowe se yuba umukama kandagendera mu nzira ziwe ako uzotungwa n'ibivuye mu maboko yawe uzohigwa kandi uzororanigwa Umugore wawe azomera nk'umuzabibu utengenge ugakikuza inzu yawe abana bawe bazokikiza imeza yawe hinge mwezi imizeti kazo he zagigumu nuyu bahumu kama. Umukama zo guhe zagira ari isioni. Uhezubonu buhi guevga Yeruzaremu. Imisi yose y'ubuzima bwawe. Uzokwibonera buzukuru bawe. Amahoro nawe kuri Israeli.
Umukama naduheza kine imisi yose y'ubuzima
Ivyo dusoma mu ibaruwa ryandikiwe Abaheburayi. Bene wacu, Yezu yashizwe umwanya mutoyi munsi y'abamarayika. Ubu noneho kubera amagorwa y'urupfu rwiwe, tubona ko yambitswe urugori rw'ubuninahazwa rumutera icyubahiro kugira ngo inema y'Imana imutuma rogorera umuntu wese urupfu. Nkako uwiremeye vyose akabibeshaho, kuko ashaka kujana abana benshi mu buninahazwa, birabereye ko yotungisha amagorwa indongozi y'ubukiriro bwabo, kuko utagatifuza n'abatagatifuzwa bamuka bose kuri umwe. Nico gituma adatinya kubita bene wabo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dukundanye, Imana iratugumamwo n'urukundo rwayo rukaba rurangukiye muri twebwe.
Inkuru nziza ya Yesu Kristo yanditswe na Mariko. Umunsi umwe
abafarizayo begereye Yezu baramubaza mu kumugeza ko byarekuwe ko umugabo yirukana umugore wiwe. Arabishura rero ati, Musa yabategetse iki? Nabo bati, Musa yarekuye kwirukana umugore ariko ukamuha ikete ryemeza ko yirukanywe. Yezu arabishura ati, iryo bwirizwa yarishinze kubera ubutagondwa kwanyu, ariko mu ntango y'irema Imana yaremye umugabo n'umugore. Nico gituma umugabo azoheba se na nyina akunga ubumwe n'umugore wiwe, bompi bakaba umwe musa. Ntibakiri babiri rero, bacitse umwe. Ntihagira umuntu azotandukanya icyo Imana yifatanirije. Bashitse muhira, abigishwa biwe bongera kumubaza iryo jambo. Nawe arababwira ati, uwirukanye umugore wiwe akabira uwundi yagirizwa ubusambanyi. N'umugore avanye n'umugabo wiwe akaja ku wundi, nawe nyene yagirizwa ubusambanyi. Bamuzanira utwana ngo dukoreko, abigishwa biwe nabo baja mu gutukagura ababazanye. Yezu abibonye arashavura arababarira ati, deka utwo twana tunyegere ntimutubuze, kuko ubwami bw'Imana ari ubw'abasa natwo. Nivy'ukuri ndabibabwiye, uwutakira ubwami bw'Imana nka kurya abana babwakira ntazobwinjiramwo. Hanyuma ababumbatiye arabahezagira abagaranzurirako ibiganza.
Dushemeze ijambo ry'Imana.
Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ritubwiye ibyerekeye ukubaka urugo. Vyahereye kuri iki kibazo abafarizayo baje kubaza Yezu, kandi ngo bagomba kumugeza canke mbere bagomba no kumutega umutego, kuko ivyo bavuga, ivyo bamubaza barabizi, barazi ico amategeko avuga. Ngo mbega birarekuwe yuko umugabo yirukana umugore wiwe. Yezu ababajije ico Musa yababwiye twacumvise, bamubaza ico bazi. Mugabo bari bafatiye cyane cyane ku nyigisho we nyene asanzwe atanga, bakarondera ingene yoza arivuguruza, kuko basanzwe amategeko be yazi neza. Igihe bamubajije ibirekuwe cyangwa ibitarekuwe, mu by'ukuri bamushize mu nzira y'amategeko agenga ingo. Mugabo Yezu mu kwishura ntiyashimye kuguma mu nzira y'amategeko, yaciye agaruka afata iyindi nzira y'ivy'Imana y'ubuzima bw'umutima. Nico gituma abajije ivyanditse mu mategeko ivyo barabizi, ariko agaca bahindukiza akabazana rero mu nzira y'ico basezeranye n'Imana. Azanye Imana, mbega Imana ikirema abantu yashatse iki? Imana yashinze iki? Kuko nibinjira mu nzira yo kuraba icyo Imana ishaka, baza gutegera yuko Imana isumba Musa, baza gutegera yuko icyo Imana yashinze ari cyo cy'ukuri, ari cyo kibereye, ari cyo cyo gukora, nicyo cyo gukurikiza. Kuko icyo Imana yagize cyose ni cyiza. Agarutse rero aza kubibutsa, kandi natwe twibutsa icyo Imana yagombye kandi icyo Imana ishaka ku bantu bubu. Ingene Imana ishaka ko umugore n'umugabo uyu munsi bokubaka n'ingene bobana, icyo nicyo gihambaye kiri hejuru ya byose. Yezu atagaruka kerekana mu gihe kirema. Imana kuva mu ntango yaremye umugabo n'umugore. Aha Yezu atwereka yuko uko kurema umugabo n'umugore atari ukubarema muri ubwo buryo ngo bajye ngaho gusa, nuko hari icyo yabageneye. Iyo abatagituma cyari kihari, ntiyari kubarema ari umugabo n'umugore, yari kurema abantu gusa bameze uko kandi barashobora kuba kuri iyi si, kandi bari gushobora gusenga Imana, bari gushobora gukora icyo Imana ibashaka ko, bari gushobora no kuyigarariza nk'uko babigenjeje ababyeyi bacu ba mbere, hanyuma Imana ikabacungura. Ariko Imana mu kubarema ari umugabo n'umugore, nicyo gituma aha niko umwanditsi atabandanya ngo Imana ibarema ari umugore, ngo nicyo gituma umugabo azoheba se na nyina akunga ubumwe n'umugore wiwe. Nicyo gituma mu kubarema ari umugabo n'umugore hariho igituma, nuko Imana yashatse ko bunga ubumwe, atari ubumwe busanzwe, atari bwa bumwe bw'abarundi duhora tuvuga tugahimbaza, atari umuvukano usanzwe. Ubumwe bw'umugabo n'umugore bubushika ku rugero rw'aho bacika ngo umwe gusa cyanke umwe musa, n'ubumwe buri ku rugero rundi rusumbirije ubundi bumwe bwose buba hagati y'abantu, ku rugero rw'uko bazocika umwe gusa, umwe musa, ngo ntibakiri babiri. Ngo nibakiri babiri rero bamaze gusezerana, bamaze kuragana mu bugeni, ngo nibakiri babiri, ngo bacitse umwe. Imana iragaruka yonyine ikaba ariyo ibifataniriza. Andi ko subiramwo ivyanditse, ubumwe bw'umugabo n'umugore bufatanijwe n'Imana buca buja ku rugero rundi rusumbirije, kuko icyo Imana ishinze nta n'umwe ngaha ku isi asubira kukigira ko ububasha, kiretse abatubaha Imana, kiretse abagarariza Imana. Kuko umuntu akuruta yashinze ingingo, wewe mutoye ntushobora kuza kuyivuguruza, ntushobora kuza kuyihindura. Nicyo gituma abirukana abagore, abirukana abagabo, ko twabyumvise ko ibyo byose bishoboka, ko abagabo birukana abagore, aha bari babajije ikibazo ngo mbega babirukana ku mvo iyo ariyo yose, ni ukuvuga yuko bari bafise imvo zikuru nkuru nkuru zituma umugabo yirukana umugore. Ariko ugiye kuraba muri ayo mategeko batubwira Musa yari yabahaye, usanga mu by'ukuri yari amategeko yugururira abagabo kwirukana abagore uko bashaka, kuko baravuga yuko mu kwirukana nuko yoba yakoze ngo ikosa ritagushimisha, yakoze ikosa rinini ritanezereza umugabo na gatoya, bakadondagura ibintu nka bitatu gucyo bikuru bikuru. Icya gatatu bavuze amakosa mwamwe, nimba yarenze ibigo, nimba yagize iki, bagaca bashikaho bavuga ngo canye ngo irindi kosa ryose. Byari byoroshye ko umugabo ashobora no kwigenza ku mugore, kugira ngo umugore nimba mutuka canke mwimyoza canke agira kandi kantu agaca afatiraho akaba hejeje kumwirukana. Bari bafise uburenganzira ku buryo umugabo acaba nk'umwami mu rugo. Kwa kungana k'umugabo n'umugore Imana yabaremana kukaba gutakaye, kuko dusomye ijambo ry'Imana tukaraba ingene yabaremye mbere n'ibitwumvise ngo Imana yaremye umugabo n'umugore. Nta na hamwe umuntu afise yofatira kugira ngo avuge ngo uyu ni wasumba uwundi na nahamwe bose banganya iteka imbere y'Imana bose nabana b'Imana bose bafise umuhamagaro umwe uwo muhamagaro ubwo budasabwabo subwo kutangana ahubwo no kugira ngo bunganiranire umwe ni wagira uwundi umwe ni wagira uwundi umuntu abumugabo abushitse maze akarangura icyo Imana yamugeneye mu gihe afise umugore agashobora no kurondoka agashobora kuba kugwiwe akagira iteka n'itekane umugore nuko nyene n'umugore nuko nyene ibi rero byo kwirukana abagore cyangwa ibi byo gushinga amategeko mashasha amategeko y'iki gihe y'ukwahukana y'ugutandukanya umugabo n'umugore twumvise Yesu aratubwira iyo vyazananye ngo ukutagondwa kwanyu ivyo biva ku kutagondwa kwanyu nivyo vyatumye Musa ngo atanga uruhusha n'uruhusha yatanze rudasanzwe n'uruhusha gusa mu bisanzwe suburenganzira nuruhusha Musa yatanze kugira ngo bamuhe amahoro kuko aba bantu batagondwa muri Bibiliya iri jambo ukutagondwa turaribona henshi ukutagondwa handi nyine bavyandika bavuga ko ari ukudadaza umutima uku kutagondwa kandi ico dusomye mu gifaransa tubona bavuga la dureté du cœur no kuvuga kugira umutima ugumye umutima wibuye uwo mutima wibuye udashobora kwakira ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana riza rimeze nka yambuto muribuka umugani Yesu yaciye w'umubivyi yambuto babivye igatigwa mu mabuye mwibaze nk'urutete ruguye ku gitandara kibuye ntiruzopfa rumeze kuko ntirushobora kuronka aho guhinzirana nico gituma abantu bafise umutima w'ubutagondwa muri Bibiliya bavuga ko ari abantu bafise umutima wugaye n'abantu bafise umutima wagararije Imana uku kutagondwa niko babisigura n'ukugarariza Imana umuntu ntabacumvira ijambo ryayo kuko naho Imana yovuga ngo baca bazibira amatwi kugira ngo ntibajyumve kugutinya guhinduka ntibashaka guhinduka kugira ngo ntibahinduke rero ntibashaka n'umuntu aza kuvuga iby'ijambo ry'Imana kuko yohava ari bahindura nabo baramaze kwifatira umurongo wabo uku kutagondwa si ukuvuga gusa abantu bagumutse n'abantu bikuye ku Mana n'abantu bikuye ku Mana aha Yesu rero mu by'ukuri ariko yagiriza aba bayahudi bo mu gihe cya Musa murazi nyine bamugoye kuba ari abantu b'umutima ugumye w'umutima udadaye w'umutima wugaye udashaka kwakira ijambo ry'Imana icyo Imana ivuga bene abo rero nibo birukana abagore aha rero hari ikibazo gikomeye Yesu avuze ibi byo kwirukana abagore cyanye kwirukana abagabo cyanye kwahukana mu by'ukuri ni kibazo cy'umutima ni kibazo cy'umutima w'umuntu kuwo mutima uri ku Mana uri mu Mana cyanye wikuye ku Mana cyanye ari umutima utacumvira Imana naho ho kuronderera niho Yesu atuzanye akadukura muri yanzira y'amategeko kugira ngo atugarukane mu bucuti n'Imana ikibazo nyamukuru n'ubucuti abantu bafitaniye n'Imana mu bihugu abantu batagisenga abantu bikuye ku Mana hari ukwahukana kwinshi cyane mu bihugu abantu batakigenzwa n'Imana batakigenzwa n'ijambo ry'Imana nibitangaje na gatoyi yuko bibananira kuba kingo ngo zirame. Aha muri iki gihe ahiwacu Bujumbura ukwabukana kugenda kuraduga ku rugero ruteye ubwoba, twicare twiyumvire igituma gikuru gisumba ibindi. Muza gusanga hari ikintu kiriko kirakura cy'abantu batakigenzwa n'ibwirizwa ry'Imana, cy'abantu batakigendera ku ijambo ry'Imana. Kuko kuva bakireshanya ngaha turi abo bantu, iterekana yuko bari kubarinjira mu butagondwa bw'imitima, baca batangura gusambana bakiha ububasha bwo gusambana ngo barakundana. Ibi kandi murabizi kwa ruko biri, kandi bakumva umenga binjiye mu busambanyi bakira abafiyanse bagikundana, bakumva umenga ni bazima, bakumva umenga birabubatse. Icyo batazi nuko bari ko bajya uburozi, icyo batazi nuko baba ariko barahamagara amashetani kugira ngo bariyo yinjira mu rukundo rwabo abariya bagenza. Icyo batazi nuko bari ko barugururira umuryango sekibi mu rugo bagiye kuzokubaka. Hariho mbere bamwe bashika no kubugeni bakaza kubuhimbaza batigeze birega n'icyo gicumuro, kuko kuri bo batumva yuko bacumuye cyane, naho bo vyirega bakavyirega mugabo batavyigaye by'ukuri, batabona neza aho bacumuye ahariho. Hariho ubutagondwa bw'umutima buriko burakura, hariho ubugarariji bw'inyegeje bw'abantu biyita ko basenga, biyita ko bajya mu misa, biyita ko bari muri korari, biyita ko bari mu basukuti, ko bari mu basaveri, cyane yuko bari mu bashonstate mu mihari, kandi bakabikora. Ariko ntibibabuze gusambana, ntibibabuze gusambana. Aho bibonekera nuko bamusanga bari kubatwaririnda muri aho nyene bari, uwo muri korari agaterinda uwo muri korari nyene, wa wundi yamasenga tubona agatera imbere agaterinda wundi mukirisu bamabazana na mu misa. Ibyo barabikora kandi ukamenga barasenga, ariko ntibubaha ibwirizwa ry'Imana. Nicyo gituma mwumvise ngaha mu Izaburi batubwira umuntu yubaha umukama, hahiri umuntu wese yubaha umukama akagendera mu nzira ziwe. Turashobora kuba abantu bavuga ngo turasenga, turashobora kuba abantu bavuga ngo twarashize Imana imbere mugabo tutubaha Imana. Mu by'ukuri ntayo twashize imbere, ntituba twayishize imbere. Kuko ikiranga umuntu yashize imbere Imana ni ukubaha amabwirizwa yayo akagendera mu nzira ziwe. Uku kwahukana kuriko gusa n'ukurenga, hari igihe tugenda kurondera mu bindi kandi birahari, ariko Yezu yatuzanye mu by'ubuzima bw'umutima. Vyogenda gute ngo twubake ingo zirama tutubaha umukama? Vyogenda gute ngo twubake ingo zirama kuva tugishimana tukireshanya, turenga ku mabwirizwa, turondera aho baza kutworohereza? N'uwateye inda ubundi agaca arondera aho baza kumworohereza, akarondera aho byoroshe, n'abavyeyi bagaca bamufasha kubirondera, umuryango wose ukajamwo uri kufasha guca mu nzira zagutse, mu nzira zoroshe. Bagaca bahimbagwa n'uko ibirori byabaye byiza, byaciye mu masanamu ya kamera, bakibaza ngo urugo ruzorama. Hahiriwe umuntu yubaha umukama akagendera mu nzira ziwe. Ibi iyo biriko biratugora usanga byavuye ahanini kuri yandero yandero yo hasi yandero yo kuziko imuhira ugasanga abantu ntibigeze bigishwa ikintu cyo kwigumya ikintu cyo kwiyubara ikintu cy'ubufasoni no kuvuga ingeso nziza ziranga umuntu ingeso nziza z'ikirundi zyame ziranga barundi zo kubahana zo kugira ubuntu ugasanga abavyeyi ubu ntibari ko barafata umwanya ngo bashire mu bana babo izo ngisa nziza z'ubuntu bakishinga gusa kubagaburira ivyo bajya amafiriti n'amata n'iki n'inyama n'ibindi bakabaronderera abayaya batatu canke bane mugaba vyeyi atariho bari nimwihende nimwihende uwo mwana yakuze atari ko aregwa n'umuvyeyi wiwe ngo amuhe urukundo rushitse rw'umuvyeyi wa papa n'ugwa mama akababona bose ntimuze mu rondere ko urukundo azokunda umugore wiwe urukundo rurama ntimuze mu rondere ko urufaso ni rw'umukenyezi azokubaha umugabo wiwe akamukunda urukundo rurama bazogira ibishobisho gusa baje mukajyohera mubiri gusa bagira ibirori byiza gusa by'amasanamu biryoshe ariko biherana n'uwo munsi igisha abana kubaha umukama niho bazokubaka ingo zikarama kubaha umukama kubaha ibwirizwa ry'Imana kumenya kugira icyo usonera kumenya kugira icyo usonera indero itagarukiwe kandi yo kuziko n'ubu baracahukana n'ubu bazoguma bahukana kandi ku bwinshi tubyitegurire mugabo tukagarukira indero runtu rukristu ishingiye kukubaha umukama turashobora kuzoronka ingo nziza ibi rero byo kwahukana abantu bari kubafata nk'agahararo ngo n'uburenganzira ni byiza muri ekleziya iki twacumvise Yezu arakivuga nta burenganzira na bumwe dufise bwo gusambura icyo Imana yafadikanije yafatanije nta n'umwe afise ubwo burenganzira nta n'umwe nta rwego na rumwe rufise ubwo burenganzira nta n'umwe ariko turazi ko hari ibihe bigoye turazi ko hari abava mu mananiza turazi ko n'ubuzima bw'umuntu mu rugo bushobora kugera migwa nico gituma bishika muri ekleziya abantu bihweje ibyo umuntu abayemwo kugira ngo akize amagara yiwe y'umubiri cyangwa y'umutima kuko arashobora guhohoterwa agahahamuka agahahamuka no kwiruka mu ibarabara kiruka kubera ingene yafashwe mu rugo niho bishika abantu bagashobora gutandukana ariko by'umwanya gusa atari ukwahukana gutandukana ku mubiri kandi birafise amategeko abigenga mu ntumbero y'uko bagerageza kuvura guhanura umunsi uri izina kuko ubwo bumwe naho abahukanisha abantu babigira ubumwe bwobwo Imana yashinze ntibwigera busambuka ntibwigera busambuka none mwebwe nitwa ko mwubaha umukama nidufate nk'agahararo ibi bintu byo kwahukana abantu bagaca bafata abandi bagore cyangwa abandi bagabo kandi bagasubira guhimbaza ibirori biryoshe abakristu ntibarekuriwe kujya gushyigikira umuntu yirukanye umugore wiwe akabira uwundi ntibarekuriwe kujya gushyigikira abantu Yezu avuze yuko bagirizwa ubusambanyi ni ukuvuga umuntu w'umukristu yitwa ko yubaha umukama abatubaha umukama baragenda ni sawa mugu witwa ko yubaha umukama mu by'ukuri igihe agiye guherekeza umuntu yahukanye yirukanye umugore cyangwa yirukanye umugabo akamushigikira agiye kugira ubugeni n'uwundi no kuvuga agiye mu busambanyi kubw'Imana uyo muntu abagiye gukomera amashi no kuvyinira igicumuro kandi uyo muntu avyiniye igicumuro mu bisanzwe ntari kuriwe gusubira gusangira atabanje kwirega ariko ngahe Bujumbura usanga ari benshi bama bagiye mu bugeni gabasambuye izabo batatohoje ngo barabe yuko ibyo bintu bitiye mu mategeko y'Eklezia abo ntibarekuriwe gusangira batabanje gusubiza hamwe n'Imana kuko bakomera amashi igicumuro Yezu yenyene yivugiye n'umunwa wiwe abo bantu nawe nyene bafite umutima w'ubutagondwa kuko baza kuvuguruza ijambo rya Kristo umenga Kristo ntakiri umukama umenga Kristo ntakiri imana yawe umenga Kristo si uwo kubahwa Kristo ni umwami duhora duhimbaza umunsi mukuru wa Kristo umwami iyo umwami yashinze ingingo wewe ugacu yirenga ko icese uburi umugarariji nico gituma ndabisubiremwo aho Bujumbura muri benshi baherekeza bacikiye baherekeza abagiye kugira ubugeni bwa kabiri n'ubwa gatatu n'ubwa kane baherekeza abubakana basangiye igitsina ibintu by'agahomera bunwa bagacaguma baza ngo bagomba kwegera meza meranda nimuze musenge mufukamira Imana muyiri nahaze ariko ntimwegere ameza meranda kuko nugutuka Imana nukugaya Imana ubu n'ubutagondwa bwihishije mu bantu womenga bita abafasoni mugabo batubaha umukama mu byo kuri kubaha umukama hahiriwe umuntu yubaha umukama Imana yarahezagiye urugo rero Imana yashatse ku rugo rubagweranda Imana yashatse ku rugo mu muryango haba hantu hahimbaye nka kurukundo rurahimbara umutima birahimbaye iyo ubonye abakundana birahimbaye ubonye umugabo n'umugore bakundana urahimbaye birahimbaye ubona abana bakundana bakunda abavyeyi abavyeyi bagakunda abana uwo muryango uranina hazimana uwo muryango uranezereza Imana nibitwumvise muri Zaburi ya 89 aho batubwiye bati bavuga uyu muntu yubaha umukama batubwiye ngo umugore wiwe azoba nk'ingundu y'ibitoke vyama cane mu ruririmbo baririmbye ntibavuze ibitoke bavuze umuzabibu ukikuje inzu abana biwe ngo bakikuje ameza aye muri iyi tradiction uko babihinduye ngo ameze nk'ingundu y'ibitoke vyama cane ari ikare ikare mu nzu yawe uwo muntu azohezagirwa no kuvuga iki umuhezagiro wiwe uhagaze he nuko umugore wiwe azomutera akanyamuneza kuko azoba ari umukenyezi yama ivyamwa vyinshi ibitoke vyama cane no kuvuga ivyamwa vyinshi ivyo vyamwa vyinshi navyo ni vya vyamwa vya mutima mweranda ukubana mu rugo n'umuntu yama ivyamwa bijya vyamwa vya mutima mweranda afise ubugwaneza yicishije bugufi atarenze ugwama abantu wa wundi azi kugira imbabazi wa wundi azi kwakira abashitsi neza wa wundi afise umutima mwiza azi kuzimana wa wundi igira neza bakene wa wundi ingeso ziwe arizo zimuranga zikaba arizo zituma barurangiranwa uzobuhiriwe ufise umugore nk'uyo uzobuhiriwe ufise umugabo yama ivyamwa vyinshi ivyamwa vya mutima mweranda iyo atashe umugore n'abana bahagurukira rimwe baje kumusanganira ntibiruka bahagurukira rimwe baje kumusanganira bahimbawe abana biwe bazokikuza meza bazomera nk'ikoraniro I Yerusalemu uguhimbagwa ukikujwe n'ibibondo wavyaye. Imana yaratanze umuhezagiro ku rugo, yaratanze umuhezagiro ku mugabo n'umugore, kandi batuma kuja kurondoka, ibatuma kuja kwa micamwa, kandi camwa gihoraho. Iyo rero bubatse bamwe ivyo vyamwa bakaba nk'ibi bitoke vyama cane nk'ingundu y'igitoke, binina hazimana bihimbara Imana. Nico gituma dusabira imiryango, kuko imiryango myiza ikikini nahazwa ry'Imana, kuko ariho inkuru nziza twumvise, ariho dutangurira kuyirangurira aho tubaye. Simbe wa wundi imuhira usanga atacamaze, atacariko aramara, atacariko arakora, mugabo mu kibano ugasanga uwo muntu arayagayaga. Imana ishaka ko tugenda kwama ivyamwa vyinshi, kuba nk'ingundu z'ibitoke vyama cane ubwa mbere imuhiri wacu. Ivyo tuza gukora hanze bigaca bimera nk'umusese kara w'ivyiza twakuye mu rugo. Kugira ngo ugo rubere ugwiza, nuko tumenya ko turi kumwe n'Imana, tubana n'Imana. Urugo ru Kristo Imana yashimye kurubamwo, Kristo yashimye kuza kurubamwo kugira ngo abari wabafasha gukunda n'ugukuri, akabaha mutima wiwe mweranda. Mutima mweranda niwe yunga ubumwe, mutima mweranda niwe atagatifuza, mutima mweranda niwe atunezereza. Amen. Tuve hasi tugaragaze ukwemera kwacu.
Nemera Imana imwe rudende, dusabe.
Bene wacu dushyire hamwe twese dutakambira umukama atabaza abantu bose amahoro ku isi kandi azobaronsa ubuhigwe mu ijuru.
Dawe serukundo turagusavye ngushinga imitsi muri ekleziya ikuye ku isi yose abo wayiragije ukabure muri bo ngabirano wabahaye ngo bame bazifashisha ingo n'imiryango bame babungira ubumwe budacika twumvire se mukama. Turasabiye ibihugu byose bidatekanye ngo bironse amahoro yawe utsimbataza urukundo n'akanyamuneza mu miryango y'abarongoye igihugu cacu maze nabo babisasagaze mu bo barongoye turabigusabye mukama. Dawe utunganye turagusavye ngo utegure imitego yose sekibi yateze mu miryango y'abubakanye maze wugurure amaso y'imitima y'abubakanye batandukanye bamenye ko ukubaka urugo atari umugambi wabo ariko ari umugambi wawe baheze basubize hamwe maze bubakire kuri wewe kuko bazobabubakiye ku rutare turabigusavye mukama. Dawe wamaho natwe twese dukoraniye ngaha turagusavye ngo uduhezagirire imiryango yacu natwe tumenye ko tutari kumwe nawe ataco twokwishoboza duheze tukwimike mu ngo zacu twame twisunga umuryango mweranda w'i Nazareti twumvire se mvyeyi nzima.
Mukama mana yacu webwirukiro namagara yacu tega matwi ekleziya yawe kwambaza ibitumwe n'urukundo rugukomokako turonse ibyo tugusaba turakwizigiye tubigusabishije Yesu Kristo mukama wacu.
Oh, yeah.
musabe bavukanye kugira ngo rishikanwe ryanje ryo gwanyu rishimwe n'Imana Data rugira byose. Turakuzamvye mukama wakire iyi nkuka yashinzwe nkuko wabishatse maze kubwa y'amabanga duhimbaza ngo tukwere ku buyoboke bwacu ushime kudukomezamwo urukiza rutugira beranda tubigusabishije Yesu Kristu umukama wacu
urane umukama. Kiruru tumutima nidushimiru mukama imana yacu.
Niko birakwiye kandi biratunganye ko twokuninahaza tukagukengurukira iminsi yose na hose wewe mukama muvyeyi mweranda mana mushobora byose kandi wamaho turemeye yuko bibereye ubuninahazwa bwawe bw'agahebuza kw'abantu baganzwa n'urupfu wo bafashisha kamere yawe ni Imana ariko ico dukiza washatse kugikura ku kamere yacu nyene yaganjwe n'urupfu ita icazimirije abantu bose kikubera uburyo bwo kubakiza kubwa Yesu Kristo umukama wacu kubwiwe nyene abamarayika bose bama basenga inganje yawe bagahimbagwa mu nyonga zawe imyaka n'imyaka. None rero turakuzamvye ukunde ko twifatanya nabo duhurikire hamwe mu kukuni na haza tuvuga tuti
kama uri mweranda gose birakwiye kubiremwa byose bigushemeza kuko ari we wabiremye ari we butanga ubuzima ari we butagatifuza byose mwe n'umwana wawe Yesu Kristo umukama wacu n'ububasha bwa mutima mweranda wamukoraniriza abantu mu bumwe bwawe ngo babe igihugu wigaruriye kugira ngo uko bukeye uko bwije ahisigera hose bame baguhereza ishikanwa ritagira gahonzi. Nico gituma tugutakambiye mukama ngo wakirize imperezwa tugushikaniye mutima mweranda nazitagatifuze zihinduke umubiri n'amaraso y'umwana wawe Yesu Kristu turangure amabanga ariwe tugamburukira niwe nyene muri rya joro yafatwa yakiriye umukate aragukengurukira arawumanyura abuhereza abigishwa biwe avuga ati akire mujye mwese iki n'umubiri wanje uza gutangwa kubwanyu. Bamaze gufungura agira kwa kundi afatika risi yongera gukenguruka ayihereza abigishwa biwe avuga ati akire munwe mwese iyi ni ikarisi y'amaraso yanje amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakizi bicumuro ivyo murabigire munyibuka
Ibanga ry'ukwe mera na gatangaza
Niho rero mukama uyu munsi turi ko turibuka umwana wawe yababaye ngo turokore hanyuma kazuka ku buryo bw'agatangaza akongera kurira mu ijuru turaguhereje dukenguruka iyi nkuka nzima kandi ntagatifu umwanya tukirorereye ahazugarukira rabagiza mukama irishikanwa giye kereziya yawe kundi ujyakire nk'inkuka y'umwana wawe yitanze ngo dusubize mu iteka ry'abanywanyi bawe dutabare nitwamara kwakira umubiri n'amaraso yiwe mutima mweranda katwuzura udufashe tubumwe dusangira umutima muri Kristo ese mutima mweranda yo tugira bawe bama bagushika kunyota tukazobasha gushikira impera yemerewe intore zawe tugasangira ubuhigwe na Bikira Maria muvyenya guhimbazwa w'Imana na Yosefu mweranda umukunzi wiwe hamwe n'abatumwa n'abahigwe bafiri ibanga ryawe n'aberanda bose twizigiye kubama batubera mu ngoro turagusavye mukama iyi nkuki twuzurize nawe izanira abantu bose amahoro n'ubukiriro komeza ukwemera n'urukundo rw'ekereziya yawe ikiri ku rugendo ngaha ku isi hamwe n'umusavyi wawe Papa Francisco umwepiskopi wacu Gervasi nabasangi ibanga ry'abepiskopi bose n'abasaserdoti bose n'igihugu cyose wigaruriye turasabiye kandi mukama n'iyi fraternite yitiriwe anamweranda igukengurukira ku myaka 25 bamaze barangura ubutumwa bakagusaba ngo baje imbere mu butumwa bwabo barasabira kandi n'imitima iri mu ipurugatori kugira ngo mukama ubaronse uburuhukiro buhoraho wibuke kandi n'uyu muryango uri kuragukengurukira kuri serugo yahoragwaye cyane none ariko aratora mitende bakagukengurukira mukama kuba bafashije mu kuriha ibitaro basaba ngo ubandanye umukiza turakweretse n'uyu muryango gukengurukira ku myaka 29 bamaze bubatse Kristo bashima ibyiza byose wabakoreye na cyane cyane ibibondo wabahezagije uwo muryango mukama urabandanya usaba ko bahunda imigisha yawe kandi ko wobandanya uhezagira ibyo bibondo ukababohora imigozi yose baboshe ngo bagendere mu muco w'ijambo ryawe tukweretse kandi mukama n'uyu muryango uri kora gukengurukira ku mwigeme wabo akwije imyaka 28 avutse bakenguruka n'ibindi byose mukama wabagiriye bakagusaba ngo uyu mwana atere imbere mu rukundo mu kwemera no mu kwizigira umumurikire mukama mu migambi yose arimwo nutega amatwi ibisabisho by'uyu muryango wawe wose wateye iteka ryo kurenguka imbere yawe muvyeyi nyagukundwa n'umuvyi uri kigongwe ugarukane mu bumwe abana bawe bose bashwiragiye Mukama, unaho tukweretse aba basavyi bawe. Salvator, mperaba nyanka. Patrice ugurure na Madrene ngenda kuriyo imijango yabo yakoraniye ngaha ngo ibasabire kuri uyu munsi babagandukako. Turasabiye kandi Jeremie Nkurikiye, Arnaud Gwagatore, Didier Ntawe, Girite Musaninyange, Marie Paola Nsengiyumva, Karininda Yisaba, Marie Lionel Bizoza, Charles Kankanaguzwa, Philippe Ngabirano, Onesforo Hazigamayo, Marie Jose Nahimana, Marcel Masunzu, Charles Mbeshiminwe, Constance Ndayisenga, Philippe Simbare, Liana Horimbere, Gabriel Toyi, Clement Gato Gato, Gervais Kabuyenge, Arthur Rushemeza, Charlotte Sinigeze, Honorata Ndavirabe, Sylvestre Nukamazina, Jerome Ndamama, Jerome Sinduhije, Musenyeri Joseph Martin, Musenyeri Bernardo Bududira, Musenyeri Venance Bacinoni, Leonidas Evangelizako, Caritas Mututsikazi, Florino Ndihokubwayo, Gertrude Muchori, Yohani Kazage, Geremana Ntibaruhisha, Siriro Bukuru, Valeria Ndikumagenge, Matayo Matata, Leya Kariho, Varisito Bizimana, Terezia Impabakana, Barteremi Ndereka, Maria Yozofina Ndereka, Andrea Ntawuyankira, Donatira Ndereka, Jeanne Ndereka, Fabiano Ndereka, Candida Ndereka, John Ndereka, Antoni Ndereka, Filimino Kagajo Sinzoyiheba, Epitasi Bayagana Kandi, Luciano Rufyiri, Juvenale Niyo Yunguruza, Atanaze Ntungwanayo, Gaspar Ninganza, Celestino Cishahayo, Deogracias Busuguru, Pierre Barinusu, Helena Ndabacekure, Ejeninda Yavugwa, Atanazi Bashingwa Nubusa, Aloizi Bakanibona, Rose Hajayandi, Musenyeri Antoine Gross, Musenyeri Joseph Nduhirubusa, Isaac Rambere Biseruka, Petero Serongomya, Yakobo Kigwebe, Matilda Ndembeye, Beatrice Bugerere, Maria Banyongere, Maria Ntibihangana, Mamareya Niganzwa, Boniface Nyakageni, Alain Rugemintwaza Ndabambarire, Ernest Ntangabirori, Anezinda Yizeye, Marguerite Bukuru, Liboire Ndabadugitse, Consolata Sirunguka, Nchuti Ntahe, Serge Furero, Efemi Ntibagengeza, Gaeta Nikobamye, Erwa Nikobamye, Marguerite Rukohoza, Antoinette Rukohoza, Joseph Rukohoza, Marie Baziguye, Marguerite Simbizi, Jean-Claude Rubati, Rose Hajayandi, Cyprien Bagwendere, Roland Muragara, Marcel Nzisabira, Clemence Nsabimana, Zodike Mwereka, Leocadine Mbona, Inyasi Magiregere, Agathe Magiregere, Processus Magiregere, Consirine Yungeko, Leonidas Kabga, Zakari Kabura, Matthias Karajagaraye, Izahake Nimpagaritse, Marie Gorete Iteka, Stani Goyero, Leocadine Ndabacekure, Jeremy Nzisabira, Audace Simbaruhije, Anne Ndayisenga, Damien Mengekeze, Domitira Nyandwi, Bernardo Titigiri, Emmanuel Nzokira, Jean Davihoze, Petronini Zigama, Jean Hungwanayo, Bonaventure Mahungu, Maisa Kamenge, Nyenimigisha, Richard Kamenge, Simon Barabinyankana, Imakire Inagichondo, Juliette Nindaba, Emmanuel Ndihokubwayo, Lionel Bizoza, Pascal Gahungu, Koreta Nizigama, Vena Banobeka, Marie Spese Bukobero, Evariste Bikorindavyi, Imakire Marimbu, Nimitima iri mu purgatori. Ko bari bemeye bakabatirizwa. bakishushanya bacyo n'umwana wawe yadupfiriye batabari basangire n'izuka umunsi Kristo azozura bapfuye agahindura imibiri yacu yahindanijwe n'igicumuro akayishushanya n'umubiri wiwe usanganira mu buninahazwa wibuke na bene wacu bakwitavye ekabo bose barengutse wawe bagukunda turagusaje bagirira impuhwe ubashikane mu bwami bwawe niho twizigiye kuzohorana gahimbara imyaka yose niho uzohanagura amosozi yacu yose kuko mana yacu tuzokubona nk'uko umeze tugasa nawe imyaka yose tukaguhaya tudahengeshanya twihetse kuri Kristo umukama wacu ucisha ku ivyiza byose ukwiza ku isi
ubwiwe amwe nawe no muri wenyene nutegwe iteka ry'ugusengwa mana data mushobora byose amwe na mutima mutagatifu ungero ni nahazwe mu myaka yose nkuko twabyigishijwe n'umukama kandi akabidutegereza turubahutse kuvuga tuti
kama turakuzamvye dukiza kabikose udutabaza amahoro muri iyi minsi turimo maze utugirira impuhwe wamudukingira igicumuro twame mwitekane ritagira inkomanzi turindiriye ubuhigwe bw'ijuru nihindukira ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo mukama Yesu Kristo wabwiye abatumwa bawe uti ndabasigaranya amahoro ndabahaye amahoro yanje nturaba ibicumuro byacu raba nyabu no kwemera kwe kereziya yawe uyitabaza amahoro n'ubumwe maze ishaka ryawe riranguke
wewe nyene ubuzima n'ingoma mu myaka yose Orana mahoro yumukama
barahiriwe abatumire b'Imana. Nguyu mwagazi w'Imana, nguyu ukura abantu ibicumuro. Mukama, ntibinkwiye koza mu mutima wanje. Va kuvuga ijambo na rimwe, umutima wanje ucukira.
Yesu ngire mwiranda
Umuriwa Yesu ngize Nasa Yesu nase Nase afema umuriwa Yesu makiri Magogwa Yesu ngomese Nawe Yesu ngizu nyumbe Nyekeze mungu masawe Unde kule mbotutani Unwani unasi Ama gayesi wawe Zemu ninaze likumena verandawa Unyaka yose Amen
Dusabe Mana mushobora byose turakuzamvye uduhe gukomezwa no guhimbagwa n'iyikomuniyo kugira ngo twishushanye n'amabanga twakiriye tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu ora n'umukama
Imana rugira vyose data na mwana na mutima mweranda nibaheza gite Shenguruke turashikanye
twarinjiye mu kwezi kw'icumi kwezi kw'icumi murazi ko kwitiriwe Bikira Mariya abavugirisha pure hamwe imuhira canke mu isengero canke mu gasengero gato canke ibindi bibanza bafise umutima wemera baragabana indulgencia twibuke kandi ku kwezi nu kwezi kwitiriwe ubutumwa la mission mbere ku munsi w'Imana ugira gatatu niho tuzowuhimbaza icese navyo nyene tuvyibuke turabe yuko kwezi kutohera mu migwi itandukanye duherereyemwo ataco dukoze kitwibutsa yuko twarungitswe kuja kumenyesha inkuru nziza aba batirisha abana rero bace begera imbere duhimbaze batisimu murakoze mugira umunsi w'Imana mwiza